You just get online and start working. Then you want to go home, you are tired.
Thank you. Ja, det var det.
Men det er jo da ikke for slitt, så da har jeg en sånn motsetning.